Ukimpata yule mnaifana Nishampata kwangu Nimwita ilai yako ya wenda Nishampata kwangu Nimwita ilai yako ya wenda Na manye unyanya Nikinduki vatangazia nisubie From day one, day two, day three Nasaza tuko abadale From day one, day two, day three